Mimi nataka kukuhakishia kwamba mimi nikiwa gavana nitaendelea kufanya kazi na national government. Kwa sababu lazima ile kipengee ya number 10 na article 6 inasema lazima tufanye for on consultation consultative purposes. Kwa hivyo mimi nitaendelea kufanya hivyo.